It's Mega Crest Sound Vuma FM. It's 6 minutes before Mzogologo, Gabriel Sithole, NPD King, Alice's Cart, and Suga Sengi Tibamba, Senga Valik Seni, Bambaga Senga Valangapam, Gugubu Kalu Sugla Kunam Shanjek Seni, Inwanti, got Daniel, chapter 3, verse 17. Unkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Ngiyathanda ingxenye yokuqalela le verse ithi unkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okwesibili uyakusikhulula esithandweni somlilo. Uma enamandla unkulunkulu wethu kusho ukuthi uyakusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Uzoba khulula esithandweni somlilo, number one. Number two, aphinde bakhulule futhi esandleni senkosi uNebukadnezari. Amadoda amathathu laba, oShadrach, uMeshach no-Abednego, ayengawuyilalelanga umyalelo wenkosi anqaba ukukhothama koThixo abakade bebekiwe. Lithi iBhayibheli kwabaswa isithando somlilo, kwathiwa azofakwa phakathi lamadoda ngoba ayafuna ukukhothama. Lithi yasikhalileke insimbi bangavuma ukukhothama, bathathwa bazofakwa esithandweni somlilo. Lamadoda athi ke unkulunkulu wethu esimkhonzayo mayebuza ukuthi kungani ningakhothami, anesabe ukuthi niyophosa esithandweni somlilo nishe. Athi unkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nabantu empilweni yabo abayithola phambi kwabo kunesithando somlilo ovuthayo, abayibona esengathi impilo yabo iyaphela ngenxa yokuthi khona isithando somlilo abayibona bekusona. Uyeza ukuthi uyasha isimo obhekene naso siyakushisa, isithando somlilo esiphambi kwempilo yakho. Abanye babhekene nesithando somlilo emakhaya abo nangabantwana babo nasemsebenzini wabo, kunesithando somlilo ababhekene naso. Noma bezama ukuthi bayajabula, lento ivele ibuye emqondweni ukuthi wena awukwazi ukujabula ngoba khona isithando somlilo esizokushisa nesizoqeda ngawe. Labafana bathathu bathi besibona isithando somlilo kodwa ukholwa kwabo kwanganyakaza, bangakhathazeka, bangasaba. Into abayishoyo bathi unkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo. Ngizokhuluma nawe namhlanje ekuseni ngithi unkulunkulu wakho omkhonzayo unamandla okukhulula kulesithando somlilo obhekene naso. Anginendaba ukuthi siphindwe kasikhombisa, anginendaba ukuthi bangaka sebeze basha kulesithando somlilo. Noma uxoxela abanye abantu ngesithando sakho somlilo bathi ngiyamazi usibani bani wakuwangena lapho wangabe saphuma nawe ngeke usaphuma. Kodwa bathi sebekhulume konke, sebesho konke, uthi unkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo. Bethi sebekunikeza iripoti odokotela abantu sisalelwe iy'nyanga ey'ntathu ukuthi uphile. Uvele uthi unkulunkulu mina engimkhonzayo unamandla okungikhulula nakulesi sifo. Noma sebeshilo bathi abafana nawe babe besaphumelela empilweni, noma sebekhuluma amagama bethi siyabazi uma unale qualification nawuqashwa ndawo, uma ungenayo i-experience awuqashwa ndawo, uthi kodwa unkulunkulu engimkhonzayo unamandla. Ngiyamazi unamandla kungikhulula nasesithandweni somlilo engibhekene naso. Anginendaba ukuthi usathane usibase kangakanani isithando somlilo, engikwaziyo nje ukuthi unkulunkulu unamandla okukhulula kusona. Anginendaba noma sibonakala sikhulu kangakanani, sinamandla kangakanani, kodwa kukunye engikwaziyo, unkulunkulu unamandla okusikhulula kulesi sithando somlilo. Anginendaba ukuthi khona bahambe phambi kwakho basha kule nkinga obhekene nayo, kodwa engikwaziyo namhlanje ukuthi unkulunkulu unamandla uza kukukhulula kuleso sithando somlilo. Noma ngabe sifike ngabantu, noma ngabe sifike ngabangani bakho, noma ngabe sifike ngamyeni wakho, kodwa unkulunkulu unamandla okukhulula kuleso sithando somlilo. Ngiyakunikeza ithemba namhlanje ekuseni. Ngiyazi sikhulu isithando obhekene naso nomlilo ohlasela impilo yakho, kodwa unkulunkulu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo. Uma kwazi ukuvula ulwandlo olubomvu, u-Israyeli wahamba emhlabathini owomile, nawe usengakhulula. Uma kwazi ukuvula indoda amehlo eyayizalwe ingaboni, engekho amehlo, hayi ukuthi ayekhona evalekile, engekho, wavele wagoba phansi wawadala wafaka emehlweni, uyabona indoda. Nesakho isimo sengasishintsha unkulunkulu, sengasiguqula nesakho isimo lesithando esingaphambi kwakho. Unkulunkulu namandla kokukhulula kusona. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.